kula balandzeli balo leyondvodza leyo kwenteke kona lokho akapheli namangakho sebashito nawo sekushile kancaphakana akucali ke soshito nje waphambana nawo lamabandla lasafuna president kulelifi wakhuluma nje lokwehlukile bashisela